Amahoro y'Imana kuri mwe mwese abakunzi bacu tubashimire cyane ku bihe byiza dukomeje kugirana namwe yaba bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ndavuga bari mu mpande zine zise bari muri za Canada, Australia, Europe ndetse n'ahandi hatandukanye tubashimire cyane kuba mukomeje kudufata mu mugongo muje bukomeye cyane. Nishimire ko kuzanga aha muri kano kanya kugira ngo ushobore kubashikiriza ibikorwa bishasha byo kuri Papa Utam. Ibaye imyaka myinshi tubanye namwe haba kuri za Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter, ariko no mwese nishimiye kubamenyesha ko ibikorwa byacu tugiye kubyimurira hehe kuri YouTube. YouTube nayo izoba yitwa Papa Utam. Ni Papa Utam rero izoba ishikiriza ibiganiro bitandukanye. Murazi ko mutumenye mumenyere Papa Utam bakorera mu nkino na cyane cyane ko kiganiro mwari musanzwe mukurikirana mu bikurikirana ku maradiyo atandukanye aho umuntu yagiye akorera hatandukanye. Ariko muri kano kanya nishimiye kubamenyesha ko Papa Utam tugiye kugurura iki channel yacu ariyo Papa Utam. Tuzoba dukorera ko ariyo yiyi nyene, tuzoba dukorera ko dushikiriza ibiganiro bitandukanye, tuzoshikiriza ibiganiro byo mu madomaine atandukanye, tuzoshikiriza ibiganiro byo mu nkino, amakuru avuga ku isi muri rusangi, ibiganiro tuzogadukirana tugirana n'abantu batandukanye haba abantu ro kwita inyenyeri muri kino gihugu cyangwa se no mu makungu imboneza babandi tuba tuvuga ngo dufise ikintu bashobora kwigisha societe tubayemwo, ndetse hari nibyo tuzongera dukora bivuga ku buzima bw'abantu. Mu nkundi rero muri kano kanya ndabashikiriza ibyo bikogwa kugira ngo namwe abakunzi bacu muze mugende mumenya ati tuzongera dukurikirana ibi kuri Papa Utam. Icambere no bashimira nuko mwaratubaye hafi cyane mugihe twashikiriza ibiganiro by'inkino. Ariko muri kino gihe nishimiye kubamenyesha ko ibiganiro by'inkino twabonye ko tubikwiye ko twagura ibiganiro byacu. Mu byo tuzobashikiriza rero tuzoba tubashikiriza amakuru muri rusange, tuvuza amakuru abantu bumve uko isi imeze, ibiriko biraba hijya no hino haba mu gihugu haba hijya no hino ku isi mu mpande zine zisi. Ejo bundi muribuka habaye nyamugigima muri Syria ndetse no muri Turkey. Ivyo navyo tuzoba tugira uruhara kugira ngo mugende mu bimenya ibiriko biravugwa ku isi muri rusange tutibagiye mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuzovuga kubyerekeranye n'inkino. Inkino rero nizo nshaka gushimikira ko cyane kuko murazi ko Papa Utam usanzwe ndi mu nkino mu buryo bukomeye cyane. Nifuza ko tuzoba mu nkino mu cyane cyane mu nkino zo mu gihugu cy'u Burundi. Football, basket, canke se muri rusange ama federasiyo atandukanye yose tuzoba tuyacamwe canke ama discipline atandukanye. Bisigura ngo rero abantu bariko barado turi kumwe namwe canke se tugiye gutangurana namwe hari ibintu mugiye kumenya na cyane cyane ibera mu nkino zacu haba ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubakinyi bacu, kubarongozi, kubakinye izo nkino muri kahise no muri kubu mugiye kuzamuramenya bitandukanye. Kumbure mutari musanzwe muronka uyu munsi nizera ko Papa Utam tugiye kubishira ku mugaragaro no kugenda tubibashikiriza umunsi ku wundi, no kuvuga icyo bita update yose cyangwa se inkuru shasha gishasha n'icyagiye gikorwa muri kahise byose muzogenda mubimenya. Mu rundi ruhande tuzongera tugirana ibiganiro n'abantu batandukanye, abantu bakomakomeye ngaha mwa kino gihugu, abantu novuga ngo abakinyi, abaririmbyi, abikorera utwabo, bose tuzogenda tubashikira tugende tukorana ibiganiro nabo kuko hari ibintu umuntu aba yarakoze bigafasha umwe ko yiyubaka nawe akabayo bikora kugira ngo agire iki agire intambwe ageze ko mu buzima. Nibaza ko muri ivyo tuzoba dufise abatumire benshi batandukanye kuri Papa Utam. Tuzoba dufise wewe uri kuradukurikira muri kano kanya ushobora kuzogira uruhara muri bino biganiro, tukagutumira tukagorana ikiganiro nawe. Bizoba ari ibintu byo yanikizwa n'ikigo cyuguruye kuri rusange muri rusange ku bantu bose. Tuzoba tuganira rero ku buzima bw'abantu, cyo nikigira kane tuzoba tuganira ku buzima bw'abantu. Uyu munsi hari abantu tuzi ko nk'abagwiza tunga, hari abantu tuzi nk'abapolitisiye bakomakomeye, abantu batazi ngene babayeho muri kahise. Ubwo rero tuzogaruka mu kigano twise ingazi y'ubuzima. Ingazi y'ubuzima gute tuzongera tugaruka kuri kahise k'umuntu gushika kuri kubu ndetse n'ibyo nabo bari karategura nk'uko tubiba tuvuga ngo ingazi murazi ko ingazi igira utuntu aho umuntu yuririra. Aha hera naha hereza no kuvuga rero tuzongera tugaruka kwico kiganiro, tuzaba tugaruka ku bantu bafise aho bavuye naho bageze muri kino gihe. Bitabujize ko dushobora no kugaruka no ku buzima bw'abantu uyu munsi bigeze kuba bari ahantu hejuru ariko ugasanga barasubiye hasi kuko ingazi umuntu ashobora kuyurira ko akaduga n'igihe umuntu ashobora kuyikoresha amanuka akamanuka. Ubwo rero tuzongera turabo abantu mu buryo butandukanye. Uyu munsi tuzi nka Jeff Bezos n'umuntu n'umugwiza atunga akomeye cyane, tuzi Elon Musk n'umugwiza atunga wa mbere ku isi muri kino gihe. Aho rero tuzongera tugaruka kuri abo bantu baciye hehe ingazi y'ubuzima bwabo imeze gute kugira ngo bashobore kuba abagwiza atunga bwa kino gihe. Tuzi abantu benshi rero bagize ibyo bakora aba muri politike, dufate aba bapolitisiye tubona bakomeye kuri inosi, ese koko imbere y'uko baba bapolitisiye bari bameze gute? Ibyo byose rero tuzongera tubigaruka ko mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero nizera ko abakunzi bacu numwanya wo kudushigikira mu buryo bukomeye cyane. Uru nuru gamba rukomeye kuko y'umuntu biraryoshye y'umuntu hadatamba yirorera y'umuntu akora ibintu abantu bakabinezererwa. Ni byiza ko ibyiyumviro byanyu tuzogenda tubiro nka mu commentaire kudushigikira kuri Papa Utamu. Mugira subscribe cyangwa se akwiyabonesha cyo bikunze kuvuga mu gifaransa ngo sabone kuri no cha ku YouTube channel yacu. Ikindi nacho gusharinga ibiganiro byacu cyangwa se kubisangiza abandi bantu bizotunezera cyane mu buryo bukomeye cyane. Ndabibutse ko ibi biganiro ntibiza kunyunguza Papa Utamu gusa cyangwa se ntizobikora kunyunguza Papa Utamu muri rusange, tuzobikora kunyungu z'umuntu wese ari muri kino gihe, ari kuri no muri kino kinjana, ari muri bino bihe tubayemo, kugira ngo ashobore kumenya ibinabiriya uko isimeze. Nuko rero nta kindi nokora atoro kubashimira cyane mwebwe mwese muri ko murakurikirana Papa Utamu muri kino gihe. Harabatangwe kuyikurikirana ato turatangura gushira ko ibiganiro, ariko nizera ko mugende kubandanya muyikurikirana mu buryo bwiyaguye cyane, ndetse murasangiza ibiganiro byacu abantu badukurikira cyangwa se abagenzi banyu bari hijya no hino, kugira ngo dushobore kugenda dufashanya mu buzima kuko tubiri tuvurana ubufu. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mugiye guha agaciro ibiganiro byacu, ndetse ibindi biganiro mukabisangiza n'abantu mukagira mugafite ibyonda kuri sabone muri rusangi cyangwa se mukagenda mubishayaringa, bizoba ari byiza cyane. Turabashimiye rero cyane gose. Ndashimira cyane cyane abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, ndashimira abantu bari muri diaspora, abantu bari mu mpande zine z'isi, ndavuga za Canada, Europe, Australia n'ahandi hatandukanye. Niteka kubagira, niteka kugira abantu nkamwe, ubwo kumbure mu minsi iri imbere tuzongera dutera iyindi ntambwe dufashanije namwe. Murakoze cyane. Eka ndabashimire cyane mu buryo bwiyaguye, numvuga nti Imana ibahezagire.